Vavanya u 3x squared. Whataba till 8x divides of 7. Xa u x ilingana no negative 2. Goko ke uku evaluate okanye uvavanye lento xa u x engu negative 2. Yonke indawo esibona u x kuyo kufuneka sifake u negative 2 endaweni ka x. Goko ke sizoba no 3 ophinda pindwe endaweni ka x sifake u negative 2 squared. Sithaba till 8 kodwa endaweni ka x sifake u negative 2. Emva koko sizodibanisa u-7. Koko yonke le nto isinika ntoni? Sino-3 ophinda phindwe negative 2 squared. Yonke loo nto isinika positive 4. Negative times negative positive. Sithabathe u-8 phinda phindwe negative 2 sinika negative 16. Sidibanisa u-7. U-3 uphinda phindwe ngo-4 ngu-12. Kulondo si tabato negative 16. Usubtract negative 16 yafana no divanisa. So divanisa o 16. Si divanisa o 7. Londo yonke isnigo 12 plus 16. Ku 28. Bas divanisa o 7. Ku 28. Sifumana o 35.